Mwathani Igua thadi kahotwo ndika marugenda-ini ndirwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre gĩa na thĩna na magerio Mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo
Kwebele, diga soka kwa Saitani.